Tikulandireni ku program yapadera pano pa Mzati program inakutipatsira nda office ya zaumoyo mboma la Mulanje ndi thandizo kuchokera ku UNICEF kuzera ku bungwe la Parent and Child Health Initiative PACH. Program imene tikhalitukambira na nkhani zokhuza ubereki ndi uchembere wabwino. Ine dzina langa ndi Chikondi kuphata ndipo pa makina pali Jo Somera. Tiritu mdera la mfumu yaikulu Ndanga mboma la Mulanje kumeneku kula chinyamata uchokera ku Mulomba Youth Network komanso Ndanga Youth Network omwe tikhalitukambira na nkhani imene yokhuza uchembere ndi ubereki wabwino. Achinyamata ndakulandirani. Poyambirira ndifunse kunena kuti kodi tikamati uchembere ndi ubereki wabwino timatanthauza chani? Ali ndi yankho.
Ine ndi Kefas Magwira, chair wa Ndanga Youth Network. Tikamati uchembere ndi ubereki wabwino, izi zimatanthauza mmene moyo wa nyamata ukuyendera kuchokera mmene matupi awo amasinthira kufika point imene timati mwina ndikukwanisa kubereka kapena kuberekesa. Ndiye uchembere ndi ubereki wabwino maka kwa ifa nyamata ndi mmene moyo wathu umayendera okuzana za metu pia tulima kulira kufika pobereka kapena kuberekesa. Komanso tikuyangana kuti ngati kuli kubereka kapena kuberekesa ndi kuti umoyo wathu kuenda motani kapena zotiyenereza pa nthawi imene pa iji imene tikune naye ndi kuti mwina tikuzipeza mokwanira ndithudi.
Ine ndi Geoffrey Filipo, chair wa Mulomba Youth Network. Tikamati kuti uchembere ndi ubereki wabwino, kwa ineyo ndimazimva kapena kuti tanthauzo lake ndiona kuti ndi munthu kapena kuti magulidwe a munthu amene afika pa sinkhu wobereka komano amene akuzisamalira kuti akhale ndi thupi labwino komanso kuti akhale ndi ana amene akwata ana akuwafuna chifukwa tikanena kuti ubereki ndi uchembere wabwino ndiye kuti ndi anthu amene akupanga nkhani zachiyani zakulera kapena kuti anthu amene akutenga njira zotani zolerera.
Chabwino ndiye achinyamata yankha ndithu kuti tikamati uchembere ndi ubereki wabwino timatanthauza chani ndiye pakati pathunso tinda za umoyo ndikhulupirira mwamva amene ayankhira mwakhulitsidwa nazo ndi momwe kapena mwindizowonjezera.
Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Faith Hetekele kuchokera ku Mulanje District Hospital. Mayankhosewo ndithu ndizoona tikakamba za uchemberi komanso ubereki wabwino monga mmene zikumvekera ena anafotokoza zoti timakha ngati tikuyang'ana umoyo wa wachinyamata kuyambira nthawi imene thupi lake akuti lakula kufika nthawi imene akubereka. So mwachidule timangofotokoza zoti umene imeneyi ni ngati njira imozi imene timayang'anira kuyang'ana bwinobwino umoyo wachinyamata kuti ukuyenda bwanji kufikira nthawi imene tanena zoti wakula wafika zaka 10 kukula mpaka nakuzafikapo kuti wabereka kodi chimene akuyenerekera ndi chani nanga maufulu amene akuyenera kukhala nawo ndiotani ndiye pa chifukwa chimene chipamakhala masevisi osiyanasiyana amene wachinyamata amayenera kuti akhale kuti akuwazindikira omuyenereza kuti akhale ndi umoyo wabwino molingana ndi ubereki wake komanso uchembere. Zikomo kwambiri.
Chabwino tithokoze kwambiri chifukwa cha yankho lanu. Pamene tikupitilira tikakamba za boma la Mulanje ndi boma limodzi limene lili ndi chiwerengero cha mimba za ana achichepere chochuluka. Nditafunsa kuti ngati achinyamata mukuona kuti mwina chifukwa chani tikamakamba nkhani ya chiwerengero cha mimba za ana achichepere kuno ku Mulanje chili chochuluka.
Cheya wadigonjeze fukalamu. Mukuona kwanga ineyo ndimaona zoti boma lino la Mulanje mimba za chinyamata zimachulukira chifukwa china zoti achinyamata mbiri sakutha kuzindikira za uchemere wabwino kapena samatha kukapeza masevisi okhuza zakulera oti atha kumateteza marupi awo choncho pachifukwa chimenecho kumapezeka zoti achinyamata amapanga zinthu zotani zinthu zopulupuza zoti atha kutenga chani atha kutenga pathupi
pulu kapena kupeza mwayi wopeza njira zakulera tinene kuti ndizoso akapenda mwina palibe mabungu akapenda achipandala kuno ku Mulanje samali mbikitsa nkhani zimene zikapenda mukutantha kujana
ah ndine moja chikondi changa chomwe kuti kutasa pamene pomwe chonena zoti achinyamatawo mwina titaunera kuti saziwa kuti atha kukatenga njira zakulera kuchipatala iwo amaganiza ngati kuti njira zakulera zicha ndi sakulu akulu okha osati achinyamata
alipo ali ndi yankholini.
Okay, Brian chisala ziyujo. Anena awawa kuti pali kwati unogo asika nambira kumachitukira muna kutenga mimba dakala chichepe zimezi kumachitika chifuwa chani. Inaso kumani muona kuti chikhalidwe pang'ono. Tisati pang'ono kumabe chikhalidwe chimatha kulimbiki saso kuti mwina achinyamata azika tenga mimba zosakonzekera kumasa dakala chichepe. Pongoerekezapo ngati kudera lathu kuno mwina titaona kuti ndikosalira kwina kwacho kuti anthu sanazuke. Mwinaso mabanja ambiri amangokhulupira kuti mwina za sikulu zayi chanchani mwana kungokhala wang'ono amangomuka kamizira kuti iweyo tiye watani kodi ukalowe mbanja mwina kuthaka kwatiwa ndi wina ake wabwino kuti panotha kumatithandiza zikhalidwe zinaso monga ngati mwina lochinamwali asikana achinyamata akapira kuchinamwali kuja khala kumthezo timatiso kusimba akamabwera amatha kuzidwa kuti amukasase fumbi akabwera asikana kukhomoka pena kuti wachinyamata sasa zose kuti kusasa fumbi kumana kuja nanga fumbuli sasa mwina utavala kondo ungalisasa fumbi utavala kondo ndo tozafuna chonjo chonjo kupeza wali pande panjapo mimba ruya tani kodi yabwera zimene zili zosa khala bwino nde chikhalidwezo pena pake mwachiduli chimatha kulimbikisa kuti achinyamata azitenga mimba adakala chichepere ziko
akuti chikhalidwe chimalimbikitsa mimba za chichepere panalinso dzanjapo
inamoja Geoffrey Fibo ngati mafuna ndi pakile point ya chikondi chiranga nthawi zambire mwina nthawi zina tingoti nthawi zina kumakhala kuti kuchipatala kulibe njira zolane zolelera chifukwa abaja amene timagwira nawo ntchito anatipatsa upangiri onena kuti tikhoza kupita kuchipatala kuja kukakambira ndi komiti yachani yapachipatala kuti nthawi zina ikamapanga zonena kuti pachipatala pabwere mankhwala kapena kuti office in charge apachipatala apo akamaoda mankhwala ndiye kuti zipangizonso zina ngati zakulera zokhuza zachinyamata ine kasomatani umaoda nawo komano mwina ni mboni wiki yatha ngati pachipatala chapamulomba ndi wiki yazana njira zakulera panachani panalibe asikana ambiri ndiye kuti anatani anabwerera ndiye kuti akhuza kukatenga mimba ndiye nthawi zambiri mwina tisamango blema kuti achinyamata ayi koma nthawi zambiri makhala kuti boma lathu ndi mmene lalephera kuti lilisiye zofunikira njani mchipatala zokhuza chani achinyamata zikongo kwambiri
Michael Mukani mneneri wa Ayomunobo tiwonjezere pa nkhani imene amakamba uyu chikondi chilanga nyamatayi pa nkhani ya achinyamata mwina kusowekera njira zoyenera za nkhani zakulera titaonera achinyamata mwina kudera lino latiendanga nkhani yaikulu makhalapo ndi manyazi kuti akafike malo okatenga njira zakulera like kuchipatala zimakhala zovutira kuifama ona kuti akapita kumene kuja kumanaso ndi makolo awo nawonso akufuna njira zakulera zomwe zija chimakhala chinthu chovutirapo kwayo kuti asaoni makolo anga mayi angapita kumweko inenso ndikapezee ndiri kumweko kuti tikafunsanako tikayankhanako zotani chifukwa cha manyazi achinyamata ambiri ifa kungogwera kudzenje mwina kumatenga mimba zosakonzekera chifukwa njira ngati imeneyo komanso kutalika kwa zipatala zathu zimene zatalekerana kudera kunoko zimakhaso chiphinjo china chona kuti achinyamata kuchokanga like kudera atienda ngati ndi malire uku kwa juma imene cha malire ndi chilatsulo ndikutali kwambiri kuti akafika kuchipatala chokatenga njira zakulera like kumulomba so zimakhaso njira ina yovutirapo kuti achinyamata akapeze njira zakulera mukhweka nchifukwa mwina akupezeka akutenga mimba zosakonzekera tsikumuno
chikhalidwe ndi chimene chiliso chosokonekera kwambiri kwathu kuno chifukwa chonena kuti nthawi zambiri akasikana kafika pasinkhonena kuti akhoza kukhala ndi mamuna pafupi kapena nyamata kugonana amawafotokozera kuti musamakane chifukwa choti mamunayi kapena nyamatayo amakhala ndi vitamini yonena kuti mukamagona nawo ndiye kuti niwo muzioneka bwino muzibiriwira muzikhala kukongola osalala tapirani
akuti tu chikhalidwe komanso makamaka kusowa kwa njira zakulera ndi zimene zikukolezera makamaka mimba za ana achichepere komano timadziwa kuti achinyamata tili ndi udindo kuti mwina tikhoza kuthandizirapo kuti mimba zimene zingakhale pa mafuta amene mwafotokoza zikhalidwe ngakhalenso njira zakulera komabe timadziwa kuti tili ndi udindo othandizira polimbana ndi kuchepetsa chiwerengero cha mimba za anachi chepere zimene zitimazindikira
timadziwa kuna kuti ife wachinyamata tili ndi udindo oti mwina tikuyenera tithandizirepo kuchepetsa mimba zakonzekera chinthu choyamba munthu iwo kuyenera kuti uziziwe pamene wachinyamata ngati nakukula amene nakuti azidziwe kuti iye ndi ndani nanka kufunikira kuti azienda motani nanka sogolola akafuna zapange chani zonsezi chakaziziwa ndi kuti iwo chazasata ndondomeko yolondola aona kuti kaya mwina akupanga za sikulu asati zokhazi chaza sikulu kufika na nthawi imene iyeyo yakwana nthawi kuti alowe mbanja apewe zogonana komanso mene anenera anthu ena muja nkhani zakulera kuti mwina ena amatha osakwanisa kuti mwina angapange zimenezo njira zakulera titakupita kuchipatala kukatenga kapena mwina akakumana ndalangizeni amene amakhala mmizi alipo alangizi mmamizi mwamene amatha kugawa njira zakulera zimene zili zosavuta kaya ngati mwina zamapilisizi kaya mwina zishango amene ali makondo omwe ngati zimenezo ndi zimene ifesa chinyamata tikuyenera kuti tizitani tizichita ndizimamvesa chisona chinyamata ena zonsezo amaziziwa komano osaganiza kuti mwina apite akatenge anenanso kuti nkhani ya manyazi kapena kuti mantha ichi chimwina ndi chivuto limodzi imene ife achinyamata tingathoka kukumana nako titakufuna kuti atipite tikatenge njira zakulera koma mwina kuti pasa njira zakuleraja mwina achilandilira kuti mwana ngati uyuyu abwere sazatinge kunoku kulera ife asindingampasiya ndikuti kusampasa kujewa chawonesa kuti mwina achita zabwino zokhangata kumulesa kuti asakapange chigulu ndakangopita kuti makangopanga choncho samadandaulazi amakagonana osagwiritsa ntchito njira zozilelezera ngati kulera ayi koma ndimathandauza zonena kuti kulesedwa kwake wani zimatha kunena kuti iweyo mtima mwako kuzikhulupirira kwako kuna kuti ine ndintha kupita kuchipatala mukatenga chani kodi njira yakulera komanso pali mamizi mumene ndikunenamo makhala langizena ona kuti asanakupase koma amakakhala kuuza kale zinthu zinazoona kuti mwina osakhala bwino ayi mwana wachichepere ngati uziyabwera kuti zikatewe kulera mwina samatha kuwayitana akazi akuti tabwera ndimunipelere sika nayo akuti ati nimpase njira yakulera usinkhu umene alire nimpase makondo musinkhu umene alire sinzakhala kuti ndimulimbikisa ndine kuti azikapanga zachigololoso amankaniza
chabwino alipo amene angawonjezere tisanapasa nzathu
ife wachinyamata tinawo udindo ndithu oti titha kuthandizira kuti mimba zimenezi zichepe chifukwa chani ngati achinyamata tikuyeneranso ife sitenge mbali kwaonekeresa nyamata nzathu amene sangathe kuzindikira bwinobwino zokhuza njira zakulera kapena zokhuza umoyo wawo ife ngati achinyamata tikuyenera kuti tikhale pasogolo kwalimbikisa amene akunenazo kuti wani ayangane kuti umoyo wawo ndiwotani tu azipita kuchipatala kukapeza uphungu wokhuza zakulera kuti choncho athe kusamula sogolo lawo zikomo kwambiri
achinyamata titha kulimbikisana makamaka kupezeka mmagulu azachinyamata imene timapanga ti ma youth club amadera potengera kuti achinyamata ambiri akukhuzidwa ndi nchidwe ifa chosowa zochita kumaderako amaona kuti nthawi imene atha kukwanisa ndi omwe angakhale nawo ndi okangopanga zogonana aiwala kuti andi udindonso okomaka kumana mmagulu osiyanasiyana zikaphulisana zambiri izi titutengera kuti achinyamata ambiri akusowa upangiri ndi uphungu woyenerera chifukwa chakusowa upangiri ndi uphungu woyenera ife akungopanga zinthu zopulikira ndi ine ndikutha kuyankhula kuti ngati kudera linono timalimbikisa chinyamata kupezeka mmagulu kuti azikatenga nawo mbali pa njira zochitikachitika za mmaderamo kuti azikatha kumaziwa udindo wawo ndi nthawi imene ali nawo kuti angazapange chani kusogoloko komanso timakwanisa kuafika nzatu zachipatalawa tinapemphako kuti atithandizire kuti bwesere njira zakulera mmadera amene timakhala komano nkhani imene makulapo ndi umwe chatakamba nkhani ya manyazi ija chifukwa chani anthu amene akupereka njira zakulera ampezwa ndi akuluakulu mwina ndachisikana kuti akafikire amatha kumaopa kuti hawa ndachikulire ndikafotokoza zachira ndita bwanji tinafunsa kuti ngati nkotheka atamati pasakonso achinyamata kuti phunzira achinyamata madera kuti azikwanisa kugawa njira zakulerazi mwina mwake zikwanisa kumira achinyamata kutani kuti akhale akapeza njira zakulera mosavuta izi ndi njira zomwe tingagwise ntchito ife ngati nyamata kuti mwina wache tichepesa kumimba osakonzekera kudera lino lati Ndanga sikombo kwambiri
Sisilia Mwawa Talanta Youth Club ineyo maganizo anga ndikuona ngati kuti achinyamata ambiri akulephera kutenga njira zolelera khani yaikulu imene afotokozera anzanga ndiona kuti ambiri timakhani manyazi mwachisanzo ndiona kuti dera la kwathuli kuli asikana amene timakumana nawo kuma Youth Club kwathu ndiye timati tikamaphunzisa kwalimbikisa nkhani yoti apite akatenge njira zakulera mawu amene amafotokoza ndiona kuti tikanyamuke tikapite kuchipatala akutajaga kando na ziganiza zote chani. Ndeni matabu wale mbikisa zone na kuti mugena kupita uchiparala, kuti mugena ndito upungu, mwa ufulu, osadiso kumopa mtu. Ndiye amata kulimbikisa zone na kuta inonga dimuna sogole, tungo kupe mpani kuti muzipita muzika tengela zibangizozo, muziri bwedesera kwa fupi. Kuti ngarikulu kutenga, njira za kulerazo, tisi tengela batino, pompano. Ini njira emoze mine kupo nisona na kuta jinyamata ambili, akulepela kupeza njira ya malelewe kwa tukuno. Chifuwa jama nyazi, denga dizinga teke agulu agulu, wate kutitandiza gulu mizuza njira sama leyo pafupi kutaji nyamada wa, azika denga nao gao mosa vuta nizuko mwanzi
nikone kakuti nkani ya kulela mwina angatukunu kudela landa angazukufuti labo chifuwa wakambapo nkani jama nyazi ndetu mafuna temfe kwanza tu wazao moyo kuti kodi tikamaka mba nkani yori yashi nyamada azita ndetu kubeza njira zolelela zimakhala bwanji bali ndondomeko zotani kuti zimenene zizikawa tekuwafikira achinyamata komanso maka pamene adandaulapo nkhani ija ya manyazi mumachita motani kapena mukuonetsesa bwanji kuti achinyamata zifikiridwa ndi njira zakulena
komano asana wakambe ije asana yankhe kwangu yankhiraso limodzi nkhani izina imakhala zimene timamva mmamizi muzokhuza kulera ndi zimenenso pena pake ifewe zimatha achinyamata nkumati opsa chifukwa usika na ulokutu kwa muuze, uti muna sanamba wabereka pukuta akatenge njira za kulira. Muna kukono muka kwa mazina azo, edi? Ato mazo na hati zima ononga ntubizima taso kumpasa ngingisa muna. Osa za bereka aso, ngari muna ulaji nyamara nga tifirika kuna nini sika na ulaji wayo za kulira. Muna ina mata muna ulaji kupanyo. Muna mapeza uti tupi kupweteka. Siru, pena sosa makara ndiji lakula koso jofuna kuna nani kazi. Ndiza mbilimbili zimena malena, ndi akamaya nga izozo ayankire solimozi uti nangangani zimene zizi. Kuti zima kabu anji kwenye kwenye ngari uwa ajibadala.
Chabwino ine ndi Faith Hetekele kuchokera ku Mulanje District Hospital ngati nesi. Vuto lalikulu lomwe achinyamata tikukumana nalo makamaka kudera kuno kwa fotokoza kuti ni manyazi. Timakhala ni manyazi kuti tipite tikatenge njira zakulera. Kapena upungu wina uloso kuzana ndi za umoyo wathu kuchipatala. Komano timafuna tingofotokozera pangono zokhuzana ndi sexual reproductive health rights. Zimene kumasulo wake timafotokoza kuti ndi uchembeli ndi ubereki wabwino. Komano pa uchembeli ndi ubereki wabwino pa kumapeto kunabwera kuti pa lufulu. Ndifake zikumatchedwa kuti ndi ma sexual and reproductive health rights. Nde kuti ndi ufulu umene wachinyamata kukhala nawo. Nde pamene pa lufulu ndi kuti umakhala kuti munthu iweyo ukuyenelekera kuti ulandire chithandizocho chokuyenelera. Sukukapempha. Kapena suku ngopita moganiza wekha koma ukuzindikira kuti ineyo ndiyo ndi ufulu. Nde chachikulu chimene achinyamata tikuyenera kuti tidziwe komanso tidziwisane ndichokuti wachinyamata boma linampangira ufulu wake ngati iye wachinyamata kuti atha kupita kuchipatala kukatenga uphungu osiyana-siyana. Pama uphungu pamakhala uphungu komanso kulandira chithandizo. Nde mkatikati muti manena zoti pali ma service osiyana-siyana amene wachinyamata atha kupita kuchipatala kukatenga. Kuphatikiza amene pali njira zakulera. Pali kuyezesa magazi, kulandira mankhwala, ama ARV, kulandira chithandizo komanso uphungu ngati ndi matenda opasiyana pogonana, nkhanizo uli ndi ufulu otetezedwa kunkhaza, wachinyamata ndi ufulu okayezesa khansa yakho mwachibelekelo, wachinyamata ndi ufulu okayandira chithandizo ngati mimba yachoka, wachinyamata ndi ufulu okayandira chithandizo ngati watenga mimba, kapena kukumana ndi zovuta, zimene zikubwera fuka cha mimba imene wayitenga adakala wachichepere. Nde mwazina mwa ufulu amene tili nawo ndi maufulu okayandira zithandizo ngati zimenezi. So ma sexual and reproductive health rights amakhala kuti akudziwika kwa aliyense panopa akumadziwika kwa wina aliyense wachipatala kuti mwina pena chimene chimata muna ndikungotengapo step yokuti tipite kuchipatala. Komano panopa chifukwa chokuti ma rights wa maufulu amenewa akudziwika pena paliponse ndipo aliyense akwaziwa. Nkhani zija zomati ukapita kuchipatala zikuweluza zikumachepa chifukwa amene pali ufulu munthu ndiye utimayandira chithandizo panda kuweluzidwa kapena kuchitisidwa manyazi. Nde pamene pachimene ineyo ningalimbikisa achinyamata nchokuti achinyamata akuyenera zitengapo stepe yopita kuchipatala. Akapita kuchipatalako azipita akuzowa kuti ineyo ndikupita chifukwa ndi ufulu wakuti ntha kukayandira chithandizochi. Pena inde sizimalephera kuti mwina wapita kumene kuja wakumanizana ndi nkhani ngati imene tafotokozera kuti mwina kupita kumene kuja ndikukhala ngati kulandira mafunso kapena tiyerekezo wapita kwa wachipatala amene ndi wazao moyo mmizi mwathu amene akutero chachiku chimene mtu unga chite nukungo mfoto kuzea kutinda bwela kuno kwa chifuwa kutinda kuzua kutinda ndu ufulo zara ndira chitanizo chotele chotele kumano ineo ndufuna ndi kusimi gizile ni kutipa nopa maufulo watu ndo kuta kuziuka vena bali posu wachi nyamata kweni na apite kwa kuchipatala kapena kwa aliesu waza umoyo kutaka ndira upungu kapena aso chitandizo pa njira zose zimenda foto kuzua panosi. Ndiye takambako songa nina yokuza nandi kutiko di fails made kuzifuna zitanzo siana siana tingazive zibanji ngatiti kutali. Kuno goti ndi chipatala chathu chipatala chimene timanena zoti ndi chakunoko ngati health center. Kumene kuja kumakhala ma services siana siana pamene pajati khoza kunena zoti ndipo yambira kapena pa entry ya chitanzo chathu chimene tikhoza kuchipeza. Njira yachidule imene timalimbikisa ndi yokuti ngati fair chinyamata tikaona kuti pali need yaikulu pakufunikira ndithu. Pali kusowekera kuti kachithandizo china chake chifike kudera lathu. Titha kupangana mobilize ndekuti kaya kupeza oti milira mmozi kupita kuchipatala kapita kuchipatala kuja kumene kuja kumakhala youth friendly representative kapena kuti munthu amene amaimirira chithandizo chimene achinyamata akuenera azira ndira mosaphatikizana nda akulu akulu amene ujaenda amene atha kutithandiza kuti atipase chithandizo chimene kuchifuna mwachisanzo. So gorela tuapa, mafusa, amafoto kuza kutipena amata akapita zimata kuteka, kuta amata kuapasa makondomu, makondomu aji, mungkuta za gawida anzao. Chimene chimango funika nchoku kuti masevisa amene mwana ndira telekeze makondomu, ndia kuti mpeze vena pake polemba, kuti pakale kuti palile kodi, pazizi wika kuti chitanzo chimene mwamuna tenga chicha, ala ndira ndia kuti akuti 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 akuti. Kumano chachiku ndicho kuti mkakakuti chwa ambilila chinyamata eneo maoni sajidwi. Sizi mafuta so kuti akutandi zeni aone kuti pali gapu. Chifuka panopa, nkani hiyo kuta chinyamata kutenga mimba ya jichepele ya kuza wina aliense ya kuza pali bose yanga kala kuchipatala. Muntu utakakuru wachipatala, muntu wachipatala wala ndila kaya chinyamata angapu. Amena kone sakuta ndi chidwi, kufuna kuta azisama lepa pa umoyo wao mwina munjira uzi tetesa kumimba, kapena munjira uza ezesa magazi. Kuma ukona kuti amene hondi tuwa tengapo gao. Sindu krupi ya kuti ata kujanganila basi. Chifuajo kuti pa mawa zima vezeka zo kuti. Ngati china jake chachitika telekeze mimba soza juluka zima onjeze ya sonchile kuchipatala. Nde chachikulu ineo beningo limbi kisa kuti tisipeza ndi antoti imirira amena takupita kuchipatala. Kukati na ndiri ya chitandizo. Maka maka kutika fikira nzatu sena amena alikutali. Kupati kisa poti makani ma outreach. Amene antosho kila kuboma ama bwelesa zitandizo siana siana. Kupati kisa po njira za kulela. Ama eza magazi. Kuti amveza anthu mwatu zokhuza ndika chombo ka HIV amapereka so phungo siyana siyana amene takupeza amathandiza so matenda opasirana pogona no siyana siyana amene aja mwezi uli wosa makhala ndi tsiku limene amafika kunoko amene aja so nda amozi mwa anthu amene amamvesesa so bwino nkhani zokhuza ndi sexual reproductive health rights amamvesesa kuti wachinyamata akuyenera kuti akhaende ufulo kuti atha kulandira chithandizo yosiyana siyana komanso akuziwa bwino lomwe mmene nkhani yotenga mimba wachinyamata dakala wachichepere mmene yavutira kutakhala kuti wachinyamata muli ndi chidwi. Kapena wachinyamata akuzindikira wangosiya manye wangochosa manyazi watengapo step yokuti ndifuna ndipite kumene kuchaka ndithandize sitha kukhala zotheka. Ndikupi akuti atakhala kuti mwezi uli wonse tikumuonesa so chidwi ngati chimene chijacho ndiye kuti sitha ifeyo kuti tani kodi kutithandiza ngati achinyamata akuno. Nde panabwera so mafunso ena okhuzana ndi nkhani zakulera. Nde nkhani yakulera ndi ufulu umodzi umene uli pa ma sexual reproductive health rights. Nkhani zakulera timanena zokuti kulera wina aliyense wachinyamata atha kulandira. Ndipo akalandira kulera wamtundu wina uli wosama zaberekaso. Kulera yekhaya amene munthu sumazaberekaso ndi otseka, kutseka kwa amayi, kutseka kwa abambo. Koma kulera wina aliyense munthu umazaberekaso. Malingana ndi njira imene iwe wasankha imene ukufuna wachinyamata awe. Ndipo jati kuzwa amakhala kulera wina amene amakhala ndi michere, wina amene amakhala opanda michere. Makamaka kulera amene amakhala ndi michere ndi amene anthu amapezeka zoti achinyamata ambiri akukhala naye mavuto. Osadiso achinyamata koma anthu ambiri ngakhaleso ndi makolo omwe. Chifukwa chokuti amakhala kulera ndi michere imene nthupi muyengo kukhala ngati yaonjezereka munalibe. Ndiye kulera wake ndi ngati Jackson mapilisi ndi zapankono. Ndi kulera wabwino bwino koma mangofunika zoti usanaandire kulera ulandire uphungu wapadera dera. Olingana ni njira imene ukufuna ulandireyo njolinga chokuti akufotokozere kuti chimene ungamakumane nacho khale kuti ukuzowa rukodi chinchoyenerera. Chifukwa kuti ngati pali mavuto ena okuti amakhala kuti amene wowo atha kuthandizika. Ndiye pali mavuto ena amakhala kuti amene wowo ndi anomo ndokuti kuyenera kuti wayembekezere atha kubwera ndithu takumana nawo. kumaso ena mpisa zote mafutu wajasa kukumana nao ndemu achidule timangonena zote mtusa na andile njira ya kulela omenea utukai kutuwa andila upungu oene lela kutu uzindikia tukoli njira yemene ndi kutenga ima gwira nchito bwanji nanga kodi zofuta zina zimene kakumane nazo ndi zitizo nanga pa zofuta zimene zo ndi ziti zimene ndi kuyene na kutindika kumana nazo nditamangile kuchipatala komano mwina tingo unigira napo Muzambili zimene zimakaa zone na Zambili zokuza na ndikulela kwa mbili ena maina zote sungu suma za beleka so chimejo na foto kuza kulela kulela aliense mtuma beleka so ena ma, ana foto kuza kuti umataku mfacha umadwale hati kupanya kwa tupi na foto kuza kale kuti kulela ujama kawa kuti michele ina alo antupi ndepe na zima takuteka kuti michele ijasi isili well balanced zima ngofunika zote ubelele kuchipata la kujabali mankwala ina mineti mapeleka tika peleka mankwala aja umapezeka kuti basi mtu wazidu olira kumazika kawa kuti mankwala aja atapeleka sisi natandize njira ijati masinda ena mata kupezeka zote mwina kusamba kwa mbili mopiti lila imene ijaso njira ina ndivuto lina limeti maina kutika kumana nao tibwele kuchipata la tika wela kuchipata la tima peleka mankwala Mankwala aja akatipasa nthawi zambiri zimasintha koma ngati sana sinthebe timapereka so chithandizo choyenera nthawi imene yoyo mwachidule kulera wina aliyense amene munthu ukufuna wachinyamata utha kuntenga malingana ni mmene waganizira koma umangofunika kuti ulandire uphungu oyenerera zikomo kwambiri nkhani ina yochosa mimba kuchosa mimba timazowa kuti ndi mulandu kudziko lathu la Malawi amalesa ziku latu sili malo lakutu mtu uchose mimba chifuka umene unimulandu koma zima pezeka bekuta ntua uchosa mimba chachiku jimetu menea tizindige ncho kutu kuchosa mimba ndikuwa opya kwambiri mtu uta kumalila kape naso uta kupezeka zoti suna za beleke iso chifuka ja mimba imene wachosa chifuka ja kutu wani ukachosa mimba ntai zambili njira zimetu magulisa nchito kuchosa mimba zima kaa kutu ndizosa enelela zoti zitafe kutika bacho opyezo chopyezo chachiku jimetu mabwela ndi kuchosa mimba ndikutaya magazi kwambiri Tukuzwa kuti magazi nda mama jeneza kuti tikhale ni moyo ngati munthu magazi wache pa nthupi pamene pondo kuti makhala kuti somwe wathu kuli pa kupita ndithu moyo wathu uli pa chopyezo nde kwambiri imakhala vuto lotaya magazi kwambiri vuto lina limakhala kuti timatha kupezeka zoti ta bweresa ma infection tizilombo tosakhala bwino tirambisa matenda nthupi lathu nde ma infection iso ndoyipa ndamene nthawi zambiri kuti ukakhala kuti wapulumuka ngati ma infection ajana gwira ziwalo zathu zokhuzana ndi kubelekera Ngati zolo zijazina kuzika, zikapola muno bwino zimatha kuvuta sokuti pena mtu uzatenge mimba. Ndecha chikulu, tikuwene ati zindikira chinyamata kuti kuchosa mimba. Siku wangokala kole sidwa kokai, koma kumaika mioyo yathu pachiswe. Kumabeta fotokoza kuti mtu telekeza kama mimba inachoka yoka, kaiwe unachosa hukumana ni mavuto, tima nitima limpikisa kuti ubwele kuchipatara, fukwa kuchipatara mtu maandira bechi tandizo. Nde kuti zina azoma ziwala kaya kuti kazamu nanduzo zibwele bepambuyo, mtu woku fasama ya nkamulandu. Ndebola ukhale ni moyo uteteze moyo wako kuti ngati mlandu ungakugwera ukhale kuti uyu ni moyobe uzipasebe chance choti utabe ukhale ni moyo koma chachikulu kuchosa mimba ni mlandu komaso kuchosa mimba kumaika moyo wathu pa chopyezo zikomo
first magwe moja cheya wandanga youth network kwa ife wa nyamata kuno kwathu kwa ndanga sana menkhaza ngati izizi zinalipo inde zilipo be koma mwina ndizocheperako Chifuwa jani, titangula ndila upangirumia tina puzisidwa ndia baji. Titabwela, tina kwa nisa kukazi kisa mwefika wato amine tini nao. Ya, sogoja tina kumana nao, ndi kwa unigirisa kutikodi tigamati nkanza ndi jani. Nanga, kutitizo kuti mtu wakujitiri ya nkaza ulasa na tuuze, tinganzi webanji. Ndiye kuchokila pamene popo aji nyamata, tijindi moyo, osaka saka, kapena kuti timadikira, kuti timfe kuti wina wakishina kisha mchitikira, kapena aji nzatu tamona mkumudwa. Ameno ujayu, timfikire. Ati masukire akati masukira siti kugira nchiro toka tinakazi kisaka task force katu kina kake kamene tilimo ndi anthu angapo mafumu a polisi a forum amene timatinkhani ngati zimene zikachitika timakumana ndakuluka akulu ngati amene ajandu kambirana nawo akulu nkhani zilimote tipange bwanji endi chimene ndikunena iki chisazo mwecho tachitapo mwana wa sukulu makama mwana wa pakhomo ndikunthamangisira kubanja makolo ajasi ndikwanisa kukupasa chijo secho sokera chako ifeyo titamva zimene zatati sina kutwa nzathu ena youth club imene mwana wa makhala atatipeza tinakwanisa kuafikira zisogoleri ngati amenacha tikunenamu nsika ndo ndinakwanisa kunchosa kubanja kuja ndikumubwezeresa kusukulu ndipo makolo aja ndinawo kuti ngati izi zitapitirira tinamuuza sumwanayo kamene anamusapa khomo kuti ngati izi zitapitirira tiuzeni malamulo agwira ntchito motengera ndi committee imene tinayipangayo timakanga tonse kuti tamanga chimozi kuti wachinyamata wandi alatu asachitidwe nkhaza
tinanga ndi nestere mandala nkhaza ndipo kunoko kwa atie ndanga mbuyo mondepo simachulukira kwambiri kwambiri so ana opezamo ama kwa pachopeso kwambiri ama takugwiriridwa ndi abambo opeza nde kwambiri zikukhazamene ikamachitika ama tipeza na ifachinyamata timayendesa ndikupira nako kwa akulu akulu amene nafeso timazwa fya ku karabu kwathuko noso apange kafufukusa one kuti kodi ndizona kapena ndizonama ndipo ama esesa mkhakuli zinsonzona ndipo ama fufuza kuti apite ku polisi akambe se kuti kapankhale naye akupeza ane kapena ayi ndi a polisi so amatengapo gawo ndikuifufusa nkhanija ndikukhala kuti ndiona ndipo emeso kumene kwathukuza chitika bambo wangu ita mwana opezayo ndipo naziendesa apa kana tafika ku karabu kwathuku noso a karabu wa esesa apita ku polisi akafufuza apeza kuti ndizona paka pano mamunayo anatengedwa pita ku polisi akuphalombe panopa kumbika kuti ali ku Mulanje tikumodikira mulandu kuti tuimva kuti ndotani zikomo
mukani moja timangofuna kuti tiphere mphango pankhani ya fotoko zantiwa ndizonadi kuno kwatienda ngankhani muza kuchukira ndizoti azibambo opeza akuona kuti ndiwo zili pafupi ana opeza amene akuapeza pakhomba kumagwisa ntchito ngati ndiwo ndithu moti nkhani inati vesa manyazi titaiva ngati kugula thula ayo munobo kuchokera kwanza thuwa gula kachere gero zata iva nkhani anatono oh tachepa nawo kumatika apeza zathu wa kulikulu kwatatipeza tinathandiza nkhani kuifufuza tinapeza ndizoonadi ndithu bambo opezamo ana amagona ni mwana wake wa zaka zitatu ndi miezi 6 mamusandusa mayi wapakhomo mayi akatalikirapo moti nkhani titaiva ife tinathamanga ifufuza ndizoonadi ndipo tinapeza kuti zinali zoona munthu iyu anayesesa kuti athawethawe koma iyayi malamwana kuya chiri pakana kampeza atatuluka ndithu Mulanje atalowa bwera la zomba paka anzathu achitetezo nakamutenga tikunena pano ali manja mapolisi ku Mulanje moti nkhani zakhazi kuchulukira kuno kwatiendanga komabe ifa chinyamata chifa chidi chimeti inacho kuona be kuti anthu osakugonja akazipeza akumatha kuti pezati athandizire zikomo kwambiri
kafukufukube aliso nkati chifwa poenda mmakomombo makathesa nkhaza zimeti kumamba zikumachitika tinakapeza sonkhani ina siyofanana ndi omweyi yonena kuti bambo akugonaso ndi mwana wake ndipo padakali pano sitinayimaliza patangoifotokozera tayiyambapo ndithu koma ndithu tikugwira ntchito pofuna kuti tichepese nkhaza ndera athu zikumukombera
nkhani ya nkhanzayo ine ndiyamoja Geoffrey Filipo mmene tinatenganiana network ya Mulomba zulo ngati pa 11 tinapita mmuzi mwa nakoma mu group janji mmene mo majiri konkoswe mwana wina wazaka 17 wina wazaka 13 ni miezi yake itatu tinakathe sapo banjalo komaso zulopompo nkhani mene tinakaishia ku polisi choncho ngati lero pa 12 tinali kumenewo kompasa nsika nayo ngati medical report limene tinapanga ubale nda polisi so nina kuti anileka kuti azithandizira pankhani ngati zimene zizi ndiyecho ncho akupita kuti mawa apita kuphalombe akamuyeze ngati ali yani ali ndi mimba kena ku mulandu utani uyambike ayi ngati pangafunike ngati mwina upangiri mwina ongomuthandiza mwina nsika nayi ndiye kuti so mapompo pamene tingakaziwe zoyeneneka komaso lero pompano tinapita kuti tikamugwireso zimambo ina wazaka 40 amene ama mugona mwana wake wazaka 13 ndiona kuti zibambo sitinampeze komano lero mwina kude kusade timugadira kuti tintani tingwire zimene zikutheka ndife ama youth club amene tili kwandanga komaso chani ku Mulomba ndisaonjeze zina singamuchule pano pa chifona sindani sitingwira sinangwire komano tikangwira bwino bwino apa chiwaso aiziwa fonda mina kuti thandiza zikongombira
Chabwino ndiye pamene tikupita kumapeto kwa program yathu tikudziwa kuti pakadali pano tili munyengo ya mliri wa COVID-19 ndimafuna tingodziwa ngati achinyamata kuno kwandanga tikamakamba nkhani za COVID-19 ndimauthenga anji amene tikuwapatsa anthu okhuza nthenda imene ingakhale nsokatemera wa COVID-19
ine ndi munthu mmodzi ameneso ndinapita kuchipatala ndakabaisa ndinabaisa oyamba uja kena koso wachiwiri atabwera ndinapita ndakatani kodi ndakabaisaso nkhani za COVID-19 ngatifeyo kwathu kunoko kwatienda ngati nyamara taisisako pang'ono kufalisa uthengawo tinapasidwa matiliro ena ake amene tinakwanisa mwina kungopanga salu ndikupanga ndi malaba bandi ndikupanga mask apo mpopombo amene yoti mwina zikanaandikira matironi kanapanga panopa tindikaenda nawo machalichi komaso masukulu osiyanasiyana ndikukafalisa muza uthenga okhuza COVID-19 ngati social distance imene kuli kukhala motalikirana kuvala maski komaso kupita kukala ndila kalemela wa COVID-19. Ndila enda machari chingali mene ndane nila kale maskulu, mamizi, kusonka nisa antu. Mwa kusataso mwambu wa COVID-19 ni malamulo wase kuti tifalise beza utenga wabasi. Ndesi siti kugonja, tigunga tukufalisa be utenga mwajidule.
Ineke first chair wanda ngathi nedo egi. Nkani ya COVID ndi saname kuno kwatu kwa ndanga ndiye utenga taisesa kugawa. Ndipo ndiye taenda vina pali ponse. Mugira nchito ndi mafika ya bonsa mene tii nao kunoko. Nene zona mwina poyamba panali chopiezo jona kuti ndi uti katemela mene kubaisa. Ndi uchachi ziwigile huku maandifutu lakulu lakulu. Kuma tita ziona naona kuti Chifambira manena sini ngabese katemela ndi kudwala. Pamene katemela subaisa kutu kudwala. Kuma kutu maka kutu kukonze kira kutu utani ugonjese jina jake chime chukubwela. Ndiye mwaichi, tila pita ujipata hapo yamba, tina tingana sogole langapo. Kuta ujipata ujao kwa mfazota, katemila mine watani, watitela. Ndiye kutabwela uyu wa sopanu wa Johnson Johnson, na mina unenda uti, akuma kubaya kamozi. Chifa wina uja, wa astanzazineka uja, makubaya maulindo awiri. Akubaya kwa yamba, ubele lako. Pamene uyuyu, ndi kamozi. Inendune namu, ndabaisa, zulo. Kwa balibe jito si mienda, wana kuti mina hati nchoti, chofoke, satupika pina jani, njito zanga ndugira jimozi mozi. Ndiye ziso ndikulimbi kisaji nyamata nzanga. Kose kumene tiri, kamina kose kumene mungu ndiona, kamina mungu ndi mvera. Kuti tiye ni tikabese katemene, palibe chopiezo china jie chose. Chifuwa ambili tikumazi loesa nkani zingati kuti mwina kaya kumbali ngati andari. Kamina ya ayongo funa kuopiezana kuma tinene zona katemela uindu wabuino. Ndekese pamene.
Zinanga ndi ufuluzuze, amene ndi kutandiza ofisi ya Falisa Mautenga kuzaza umoyo kuchipata cha Mulanje. Nkani ya katemela wa COVID-19. Tokoze kwambiri kuti anthu akutenga po gawo kwambiri. Maka padakali pano tingane kuti kumulanje kuno tandirano Johnson Johnson tandira madosi ya 10,500 yemwe ali katemera kwanina ndithu kuti tigwire naye ntchito pakatipa. Ameneyo ntchito yayambika kale kuperekedwa katemera ameneyo akupezeka mzipatala zonse kuno kumulanje phati zapo pa decho. Kumaso katemera mene tikupa decho po tikuenda sundi galimotena ya mobile vani mene tikuenda misika kuti tifite ufikira anthu ochulukirapo chotero nchitoyo ikumachitika ngati dziloli anthu anayi kwa chinakanaka lero ali kwa chonde anthu ndithu akulandira kwa chinakanaka dzulo tabaya anthu 40 kumeneko anthu ndithu akubwera kumachilandira akumulandira ndithu mwasanga. Nkhani imene imafunso tikulandira kuchokera ku misika mongati pa mobile van ndiya kuti kodi nanga ife amene tinabaisa AstraZeneca dosi mozi zikhala bwanji. Ndiye tikulimbikisa anthu kuti timva mamidiamu kuti pamene katemera winanso AstraZeneca akubwera ndi pamene anthu azakhale akupitiriza kulandira. Kopadakali pano tikupereka Johnson Johnson ekhaekha. Amene anandira AstraZeneca adikiranso consignment ina imene ibwere posachedwa apa mwina chakuma petro amwezi uno kapena kuyambirira kwa September ndekuti kubweranso AstraZeneca wina ndekuti anthu onse aja amene anandira dosi yambiri ya AstraZeneca tizadziwisanso zera mnjira zathu zosiyana-siyana mobile van komanso mwina anzathu TV yathu yakumulanje kuno Mzati tizakhati kufalisa mauthenga ukhaukhau kuti teni tikalandire AstraZeneca uja wabwera koma padakali pano Johnson Johnson aliyense ndithu amene wakwanisa zaka 18 asanandirepo katemera wina aliyense wa COVID ayi ndithu akuyenera apite zipatala china chilichonse akalandire ndithu katemera mene.
Kufika pamenepa ndiye pamapeto pa programu yathu yapadera yomwe amatipatsira ndi ofisi ya zaumoyo mboma la Mulanje ndi thandizo kuchokera ku UNICEF kudzera ku bungwe la Parent and Child Health Initiative Parish. Programu imene timakambira na nkhani zokhuza ubereki ndi uchembere wabwino. Tinali kwa dera la mfumu ya ikulu Ndanga mboma la Mulanje kumene timacheza ndi achinyamata a Mulomba komanso Ndanga Youth Network. Dzina langa ndichikondi kuphata ndipo pamakina panali Joss. Somera ndithokoza kwambiri pitirizani kumvera maprogramu otsatira.